lwethu.
Igama lami ngophumla Mrs. Majozi.
Elami igama nguNtuthuko Majozi, otherwise known as uJozisto. UMajozi umqamuza labantu songolola ngabe ngiyalidla ngisabale mkhono khona umfazi omabele madocensela ngaphesheya kwemfula uthanga limndini elingenantanga. Ha! Hey, khuphuka manje sikhuphuka ngamaskandi ke manje na sikhuphuka ngoshuni kamaskandi sibuyile iviki lesibili sithi Maskandi Thursday with the Jozistos.
I'm a daughter. Hey! Mbine yodwa indoda nale ethi yakushada yakusifake ongayithembi. Wena mina ungangitshela ukuthi angishiyi.
Angithuthe ufuna energy, uthe ufuna energy yamaskandi yami.
All right, ayi ngiyakuzwa. Yazi ngizwenze njani?
Yeah.
Next week. Next Thursday.
Yeah.
Ngiyabuya.
Yeah.
Ngizozisho kahle ilandelani izibongo zakho.
Yeah.
Oko manje into engingayisho. Mina ngokumakhanyile umangwane usothola umthiyane umandondo, umpangela kuthola ezinye ezingakathwali.
Samthatha kamajosi. Yes!
Majozi.
Yes, samthatha kamajosi.
So. Okay, so sibuyile. Sithelekile sigalalekile we are within
siphakathi
siphakathi
siphakathi iyashisa inkundla ku thirsty it's Maskandi Thursday.
Cheers. Hi ke so ke sigalile last week sa introducer ishow yethu entsha ntsha elithina ebelonga kuthina yamaskandi la sikhatha khona ama artist amabili
kamaskandi
amaskandi ukhetha u3 ingoma
ezintathu adlula somcefu
nami ngikhetha ingoma zami ezintathu
bese
baby yamphazamisa mase niyajaja nina ukuthi ke u round 1 no round 2 no round 3 uthatho bani. Well, njengoba beshilo ukuthi the last one if ungakayibuki sizoyinsetha la uzoyibona ngizosixolela nje because bekusayi first video yethu. So yeah sizoyibona la discussa khona uCevuzile nomzukulu and uCevuzile uhamba phambili.
UCevuzile uhamba phambili. I think kumzukulu uround 1 wawuthatha mabili amaxoki yeah I talk wangishaya wanginabisa.
Okay.
Kodwa ke ayi sabuye sasomcebo. Sathi 2 sathomcebo. Sathi 3 sathomcebo. Sathuphu.
Anyway, this video it's not about them.
Okay.
All right. It's all about them. Can we focus now? Ukuthi siqhatha bani namhlanje?
All right. Singakaqhathi asibongeka ama subscribers. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe ingxenye yale family ye Jozistos. Labe kade saba kanye nabo namabhinqa sethelekile asezwile ukuthi hayibo nansi the Jozistos manje isihamba ngolunye unyawo manje na isihamba ngobusiqashiya ngolwesintu manje na wafika sithi ayisiyanemukela amabhinqa kithi asiqhubeke nayo le nto
iyaqhubekake ngaphela ke
hayi ke namhlanje
siqhatha ba
siqhatha
wena isho wakho nami ngizishelo wami
siqhatha ayi mina ngiphethe uBobo Mfana Wepiki
mina ngiphethe Ntencane indoda engenaziko insizwe engenaziko waye izinto zami zabalula. Thank you Ntencane, thank you and I sit down
unondaba
lalela bathi bese bayagadla ku social media benje ukuthi bayagadla mebe intshela ukuthi
bethi akanayibo
urelaxile Ntencane nje relaxile
bambize bathi akabe akeze nengoma zehawu yabona lezi ngoma lezi kudelelana kuzona akayingeni ufocus emculweni that's how Ntencane is
oza ke Bobo Mfana Wepiki.
Hayi ke.
Azish.
Nangoku Bobo Mfana Wepiki.
Yeah. Mhm.
Uthi Bobo Mfana Wepiki ngesikhathi uhluphekile kumazo omunye umuntu.
Yeah.
Wathola okufunayo wakhohlwa.
Oh, okay.
Wakhohlwa. ngenkathi uhluphekile wawungibiza ngobhuti ngenkathi usahluphekile wawungibiza ngosisi wathi usukutholile
inhliziyo
yakho ufakaza wongibuzela enhlizweni yakho iyona ufakaza usuthi angiseyona i-type yakho
so ke siyabuzwa ushele bethu Siyamuzwa
Mfana Wepiki.
Sesiyabuyisa kangithi.
Round 1.
Ses uround 1 lo.
Round 1
ya. Hey! Hi bo. Hi. Hey.
I'm going to go to the house.
Ukuba umzali ke nakho guys kunje sisishutha ama video a YouTube ifike inkosazana izohlala emvakama izoyenze kwenzayo minding her own business as we mind our own
yemasiza beni ithike ngolo maso alini yemasiza ngibini Deni, ikhiyen bonza.
Au!
Alini, ngiyasisa. Deni, ikhiyen bonza.
Hey bro! Hey bro, ashela damage.
Kubuk! 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 Akukuku mfana wepiki.
Ikhiyen ngola masonto. Yela nina babantu Baba nje bemphila nawo Yela nina babantu Baba nje bemphila nawo
Uthini umfana wepiki
Uthi umfana wepiki imali nomona ngeke ubehlukanise khala ngabantu abephila nabo
ebasiza
sebeyamnyanya njengamanje abasamfuni manje
Okay. Alright.
Yay!
Ngiyafika ngithi kulo Maskandi ngimprove wrong. Uthi uNtencane, hawo mzani wami, waqhamuka usunuka iphunga lendoda yami.
Yeah.
Obukhlungu ukuthi bese sixoxa zonke nawe mnganami.
Yey,
kanti uthuli nje ufuna indoda yami.
Hawo madoda, ayithathe nje njengoba zinjalo, ayoyithulula.
Betrayana bangani uyamazi usathane noma wakhe uyamazi usathane noma wakhe
hayi asifake le video yakhe ya satane noma wakhe
lalelani ngahanje kudlalwa ngeyinuno ezinyama ezimbi two satane ezinababibane no ngifuna uzontshengisa usathane nomuntu noma wakhe u creator wakhe usathane usathane into enje nangu usathane ke lo nangu usathane nangoku maka satane Maga Satan into enje. Satane. Maga Satan. Ngadlani ngeyinuno bakwethu. Hambeni create inuno ezinyama nithi u Satan. Satane. Umaga Satan. Ngiyemala.
Emxoxela zonke umngane wakho obukhlungu. Ah suka. Bathi bese bephendula yini umnakwethu.
Mase se-union. Wathi kukhona abantu
Usisi wasaba ukuza kuyona. Mekubuza ubhuti ukuthi indaba engezanga ukuthi manje khona nabantu abazebenza ngisho ivideo. Ivideo bemiza ngosathane.
Nangu. Ukuthi umngani uxoxa zonke kuwena inkinga ukuthi indoda ingenza kanje wena uyasuka uya kuyena usuyojola nayo le ndoda usuzofuna ukungena esithendini hayi bantu bakithi asiyiphatheni kahle hawu nangu uNtencane myalezo waNtencane ke loyo round 3 siyabona round 3 Wangizingela ngetechnology wangifonela nge-TV my dad
ngibona ukuqamba amanga ngibona ukubona ukuqamba amanga ufonela nge-TV uyam FaceTime
ufeaturisheke lana uBobo Mfana Wepiki unedoka melisha unemfesi
oh
khona nemfesi emnyama
okay
ehe
Alright.
Siyathola lezi ngoma
kuma iTunes. Sina sithole kuma iTunes.
Yeah.
Siyathemba bakwethu. Siyathemba
umusic. Siyawuhlonipha umusic.
Sekuphelile
ngawo mntu. Hayi kuphelile. Iyona ngithi bengigalela ngayo. Ngakhipha amava okugcina. Ngathi hayi Maskandi Thursday ngifike.
Ushayile mqamba. Benumtshele wawuthembeni. Hey! Yabuzwa?
Yeah.
Usushintshile usuthuthanda lukho vela madoda efana. Hey!
Benumtshele. Wawushiya mina.
Uround 3 nake loyo, uNtencane lo.
Yeah.
Uthi wawuthembeni. Wawuthembeni njengoba ususa amadoda ayafana, njengoba ususa abantombazane ayafana. wangishiya ngisathi ushiya mina kanti wawuthembeni.
Yeah.
Eh ngoba niyashiya kanti nithembe. Nithembeni phambili mase nibuke ngizokhala.
Kubhede.
Nisishiyelayo.
Kubhede bese ushaya i-U-turn.
Ushaya i-U-turn baba.
Ah, yes. Hayi, ushaya. Ayi, ushayini. Kodwa ezami ngiyayithemba ezami.
Ngiyayithemba
ezami.
Asivale lapha. Ah, sibonge kakhulu. Sibonge kakhulu ama subscribers. Thank you for watching. If kukuthi uyabuka and no subscribe, ciphiza lelo gama ebhala subscribe bhinqa. Ciphiza lapho bhinqa. Ulike bhinqa, ushare le video.
Yebo, nishare nakuma group amabhinqa maningi. Ayihambe impela.
Ayihambe, siyabaqhatha ke manje. Futhi nisitshele nemfisa ukuthi sibaqhathe. Comment anisho ukuthi nifisa ukuthi siqhathe oba. Kodwa siyenza ke ngiyazi ukuthi nizogijimela ubani.
Kulabo relaxani.
Siyenza.
Asijahile. Asijahile lapho.
Kancane kancane. Soze sifike la. Enifuna ukuthi siye khona. We know.
Go guys. Hayi, asikafiki lapho.
Ah, great. Sutu tanda ndo.